Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Bho Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Bho Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Get the guitar tone.